Nā tana tohe kia whai tūru motuhake te Māori ki te kaunihera matua hou o Tāmaki Makaurau i tahuri ai te tokomaha o te iwi Māori ki te tautoko ia Len Brown. Ināianei kei te whai ia i te pōti rangatahi Māori. Nō te rānei i tai atu ai a Brown ki te marae o Hoaini Waititi ki te whakatakoto i āna rautaki hāpai i ngā rangatahi Māori.
A very strong focus for Māori youth in particular on education. Strongly supportive of kohonga reo, of kura, wānanga as we go.
E waiwai tapuana a Len Brown ki te marae o Hoaini Waititi. He oi nā tōna hinengaro kakama i mene mene ai ngā pāpāringa. Engari ko te pātai nui ke ka pōti rānei e nei rangatahi ki āia.
Nei whakaro e pai ngā kōrero i whakapua ki a Mr. Thraone kia mātua i tēnei rā. Me ki hangai ana ona. O atā ki a mātai te hunga rangatahi.
Ko te kounga o tōna reo, kei runga no atu mō te tangata Pākehara, anō e hāngai puana o nā wawata mō mātau ngā rangatahi iki o Tāmaki nei.
Hei tā Brown, ki te pōti hia ia, hei kahika o Tāmaki Makaurau, ka hoki tonu atu ia ki te marae nei ki te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā rangatahi.